Na le sa gopola phapano magareng ga phonological awareness le phonemic awareness. Dilo tse pedi tse di a fapana. Phonological awareness is an umbrella term. E akaretsa bo phonemic awareness. Gore ka magare ga phonological awareness go tswelela bo phonemic awareness. Jwale re phonological awareness e hlalositswe ka gore ke temogo ya medumo. Barutwana ba tshwanetse go lemoga medumo go ba tshwanetse go lemoga lentšu le lengwe le le lengwe ka mo gare ga lefoko go tshwana le lefoko ge e le papa o ja bogobe barutwana ba tshwanetse go tseba gore na ke mantšu a makae ka mo gare ga lefoko lela morutiši a ka botšiša ngwana gore na ke mantšu a makae ngwana o tshwanetse go tseba gore ke papa o ja bogobe o tshwanetse a tseba gore ke mantšu a mane ka gare ga lefoko ke phonological awareness jwale phonemic awareness yona morutwana o tshwanetse gore a tsebe tlhaka ye nngwe le ye nngwe ye e lego ka gare ga lefoko e tlhalositswe gore papa e na le ditlhaka tse nne go raya gore e na le medumo e mene modumo wa mathomo ke po wa bobedi ke a wa boraro ke po wa bone ke a yeo ke phonemic awareness so barutwana ge ba ka tseba gore ka mogare ga lentšu le papa go tswelela medumo e mene and ba tsebe gore tlhaka ye nngwe le ye nngwe e emetse modumo o mofe ka mokgwa oo bana ba rena ba tlo kgona go bala and gape-gape ba tshwanetse go tseba gore ge re katološa ditlhaka ba tshwanetse go kgona go bapadiša ditlhaka go tshwana ge re tloša p re beya l ke fa motlhala ke re re tloša p re beya l e tlo ba lapa tabe re beile l bo and then lentšu la rena le tlo fetoga ya ba lapa tšeo ke phonological ke phonemic awareness bjale ge re ya go bona ka fao miss mochai le miss lubelwana ba tlwaetšang bana dinoko le ditlhaka ka gona ka mokgwa wa papadi
ngoku into tsa funa ulenzele yona tsa funa sibize eli gama xa ugqiba kwakho ubisa eli gama uzandixela into yoba eli gama siliqwabe kangaphi na ne ithini yintoni lena
ibhokhwe
yintoni
ibhokhwe
masiqhwabese njengoba saliqhwaba kangaphi na ibhokhwe
ibhokhwe
siliqhwabe kangaphi okuhle
ibhokhwe siqhwabe kathathu
uthi okuhle ibhokhwe siqhwabe kathathu unyansile yes miss unyansile masiphinde
ibhokhwe
ibhokhwe siqhwabe kathathu very good emihle khawuphakame ke khazimla usuqhumele kathathu ebize eli gama lithi inyoka
inyoka
qhuma kaloku bekathathu inyoka inyoka pida inyoka ngantso ke uqhumile ukhazima kangaphi kathathu eli gama lithini inyoka zinhle zinhle hayi ba masiphindeni masijongeni uzinhle bezibetheka ngaphi zinhle kabini okay